amene amalondera usana ndi usiku imene imati double shift malipiro ake ndi angati nanga amene amamulipirayo akazasiya kumulipira kambaka zochitachita zake zonyasa zosavomerezeka pamaso pa Yehova tizakwanisa toka kumulipira chifukwa kuti Yehova mwayenera ulemu matamando ndinuwoyapa wosiriza alemba ndi omega ndinu mamoyo wanga pezekani Yehova tamatikani Yehova ndinu zonse mamoyo wanga.